Ahí sí.
Talking about the sad girl, yeah, sad girl. I'm talking about sad bad girls, yeah. When you and me, when you for the self, when you for the self, my different names, different names. When you more like it, and you found out how, let's go outside and ask yourself who they are, yeah. Like everybody else, they wanna be a star. Yeah, baby, sad girl. Babe girl, you sad girl, you such a daddy, babe girl, too, too. You said, girl, you're such a daddy, bad girls to do. Da 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 da